yɛwɔ aban mu yɛde kokoo no kɔ amanɔne a na yɛate sika no kakraa ɛde ato kokoo road fund $150 million a year ne yɛde ato nkyɛn yɛsɛ baabi a yɛdua kokoo biara ɛwɔ sɛ yɛsiesie akwan no sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atwe kokoo no ɛtumi de akɔ habɔ into moha say eno no kai na akwan ni na contractors go so ana omo ye juma they say at da ya bi tumi no ma ye nua no mo be bia contractors do do ye e ho na omo ni na jina ye into ye ba ye fi ogwa say ba akwan no en ye aka se say NDC da so wa ben mu a aka sa kwan no ye wie ya che nipa ba ko a sa akoko nsise ye 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 no nipa ba ko a oka ho oneti he owura ajeku if he said sa mre no na one ye koko board chairman and a Dr. Okuni ye chief executive officer in the sack of cold roads and she share any free fertilizer and the sign your money na okahubi and on we na ye back wine so na ehu e wo so ni sisi sa ma ezu and so ma me fancy ni ade ya bae se na me kain no me say